Ore yagiye no bujumbura. Hama arafata ku ngupfu. Afashe ku ngupfu. Tewe sinzi ngababanye banyumvise sinzi nibanyumvise gusa bambiye yuko ababanye ari bo bamenye yuko
byabaye.
Hamaje ko atabwenge nari mfise nari narabye nisanze ndi kwa muganga namaze iminsi ine kwa muganga.
Uri muri koma cyane?
Ndi muri koma.
Cyakurikiranye gute yavuye afatwa kuko ubu yifashe mu Burundi umuntu ku ngufu
umva mama wanje barabimuhishije babimuhishije papa yarabimuhishije papa yacagerageza uburyo bwari bwo bwose yoshobora gufatamwa uwo mupapa uwo mugabo
yari umugenzi kandi
yari umugenzi wiwe cyane. Hama umva bajya mu byo guhaduka iyo ni nkuru numva kuko urabyumva yuko je nari mu bitaro. Hama baragerageza uburyo bwose baramufata bamufatiye ku mupaka wa Tanzania kuko urumva yuko bakunda kuja muri Tanzania. Yari afise inzira ishobora kucimujabukana kagenda ariko arahunga. Hama papa aratelefona ku mupaka avuga ati mumufatire umuntu nunu yankoreye ibintu bitabaho nyine numva arisigura. Dero jebe chabiranjana kwa muganga kwa mama wanje agwaye pe atansho nibacuse babimubwira uko nyene age kubimenya mu nyuma mama mbere yabimenya teba rompa.
Hello everybody, hello, bakunzi bacu ba FTV, this is 57, comme d'habitude vous allez avec MC Delanes, the number one soccer station in our country from Rasby City, a behind camera, ndi kumwe na wa musore wa musande mukunda, chama marini wa rikura dufata amasanamu right now. Erika ndabaramutse mugiye mudengeshanye kudukurikirana muri kino kiganiro cyacu tukiye kuyaga no mwigeme asanzwe ari mu entertainment ya 257 mwigeme novuga ko ariko arakora neza mu bijyanye n'iresi mwigeme novuga ko mu buzima bwe yagiye aracamo yahuye n'ibibazo byinshi by'ubuzima ibibazo byamwigishije ibibazo bikomeye cyane bishikira umuntu wari we wese kandi dukunda kumvana mu kibano bihora bishikira abantu bose batandukanye. Reka ndabaramutse ndarabifuriza n'umunsi mwiza ndamwakira no mwigeme kugira ngo ashobore kuramutsa amwe mu dukurikirana kuri FTV disasigasetse
ndakuramukije marusha meze neza.
Yeah, I'm good, good now.
Njani ba dashima
urakomeze neza ariko
wose bibona
murumengura kanye tu
singa yagugara tinya kamera ega tufutinya kamera.
Yeah, ari kumeze neza.
Yeah, umeze neza ndashima.
Yes guys, kuri no shuro umutumire Mfise n'umwigeme yahuye nihoterwa nk'ubwana bwiwe yarashoboye gufatwa ku nguvu kiri mutonyi ariko no musi tuje kugira ngo duhicirwa abantu babagabo bafise ubuhimbiri nk'ubwo abantu babagabo bakora mu gusa nkayo. Reka ntamutwaye umwanya yaturamukije si tumavuze zira ryawe kubera ari beshi kwa dukurikirana bifuza kumenya nshaka kumenya uko vyagenze byagushikiye byo kugira ufatwe ku nguvu ako mwihangane mba bitabagora cyane
ubundi ya ibintu bigoye we kupfuka. Mugaka ko tumva uburemere bwabyo. Hariho umugenzi wa panje bakorana ibintu by'ama
business
ama business bashaka kumwibuka
ngerageza ntacu kubera ko message irashobora gushika kure ikigisha n'abandi bagabo bose bafite ingeso itari nziza gufata ku ngufu abantu bakiri bato
bada byabaye kera ariko mvuye ko ndabyibuka.
Pesana ariko geragetse tubwire ntacu pesana geragetse.
Hama banze ko bari umugenzi wa papa wanje akankunda akamarika arabwira papa wanje ngo ngo kana kawe ni kids
warose imyaka 10
nese imyaka 10 aguma amubwira ngo kukana kawe ngo nzogahanga umuhungu wanje ibintu nk'ibyo kombe sinabone byari yateguye sinzi ni shetani yari yamufashe byose byaranyobeka hama arandodesha mu modoka amaze kundodesha modoka yagenderamo
yego
acaranjana muhiri wacambwira ngo tuje gutora umupira w'imbeho muhiri we ndabyibuka ibyo byose n'ahari kandi ko ndabyibuka
kiregetse ariko ntacu
no
agabo si babiri cyo
tutatugiye muhiri we wangagiye gutora umupira w'imbeho hamo turagenda Hama yacu arafata ku ngufu ama general
naho ndi muntu numwe yarahari
hari hariho abantu bababanye mu we yari bana wenyene
namugure yarafise
yari bana wenyene mugo mugore yari no bujumbura hama arafata ku ngufu afashe ku ngufu tiwe sinzi ngababanye banyumvise sinzi ni banyumvise gusa bambwiye yuko ababanye aribo bamenye yuko byabaye ntamaje ko atabwenge nari mfise nari narabye nisanze ndi kwa muganga namaze iminsi ine ndi kwa muganga
uri muri koma cha
ndi muri koma
cyakurikiranye gute yavuye afatwa kuko ubu yifashe mu Burundi umuntu ku ngufu
umva mama wanje barabimuhishije babimuhishije papa yarabimuhishije papa yacagirageje uburyo bwari bwo bwose yoshobora gufatamwo uwo mupapa uwo mugabo
yari umugenzi kandi
yari umugenzi wiwe cyane hama umva bajya mu byo guhaduka iyo ni nkuru numva kuko urabyumva yuko je nari mu bitaro hama baragerageje uburyo bwose baramufata bamufatiye ku mupaka wa Tanzania urumva yuko bakunda kuja muri Tanzania yari afise inzira ishobora kucimujabukana akagenda ariko arahunga ampapa ya telefone ku mupaka avuga ati mumufatire umuntu nunu yankoreye ibintu bitabaho nyine numva arisigura rero je baca baranjana kwa muganga kwa mama wanje agwaye pe atansho ntibashutse babimubwira uko nyine nagiye kubimenya mu nyuma mama mbere yabimenya ateba rompa hama rero nje baranjana kwa muganga baramvuza basangana kibazo na kimwe fise ndasubiraho no mu nyuma sangana kibazo na kimwe fise hama uwo muntu bari mu gasho
Ikigwa abagabo bariko barakuramo guys muko dukikira murumva ko ari ibintu bibabaje cyane kuba kwa gufata umwana ku nguvu imyaka 10 ariko uwo muntu bazikari mu mpimba
no
bamuciye event se ku bumi ngani 18 abagabo bafise ubuhimbire nk'ubwo prema ariko nta gikomere kinini byagusigiye
gikomere byasigiye nuko gusa nari nkiri muto ibyo bintu nari bwanjye cya mbere kimbabaza ariko ahandi bica bigaruka bikangirira neza mbayeho ntinya bavuga ati ntinya kwa ndiko ndakora ivyo bintu mbona abahungu kumengo n'abana babi kandi icyo nico kintu kimfasha uko nkobonye ukumbona ndi mama ndi papa kintu cyose nije uko nyine mbona yataba icyo gicapo kiguma mu maso yanjye jewe ako hamwe yarakoze amakosa kuko sinda handi frame ndavuga ati sawa nakibazo kazima byagenze uko
reka tuve muri iyo mudu naje ndafise umugenzi wanje tuje mu yindi mudu yigeze gukora amakosa ariko ari kugira mariage mu nyuma afata umwana ku nguvu no nyuma sandari mu bohero rya mpimba iki kintu ibaze ko kikwiye kwigisha abagabo bafise ingeso mbi nk'izo reka tuje ku bindi bibazo kya tuve mu iyo debate ubwenge ngageze musirimbere tuba kugwawe ikintu nk'icyo iyo vyibutse canke basi yo hageze ico gikorwa gikora ko ari abantu benshi bubatsi zabo bagumana kakano kakera rumva abonye umugabo wiwe kiyo akigombi be bya bintu byamubakokera bica bigaruka mu mundo mbega wowe ntacu byo byarakumungana icyo bwo mugabo cyane
novuga ati byaramugaje mugabo hari kintu gito byamfashije Mwubu jewe nga wanu mbambona ajandu muhepi mwuri makesi ni ndi tukwengera na wanu Mwubu jewe mwara Ndamusi avale ale aye Nyana haanu Nyana wanu waguma mbona ni tukwengera Nyana bibatati adiduke aye Nisawa kweli Mwubu binu ngibu Kumbe nanje nifiti binu vyo anje mwumudu
Ya
Olo Ikinu novugati bize anfashite ikintu cyo kutabikirara niko no yipfuka
kudasambana
kudasambana sinigira mbona yuko umuhungu ari umwana mwiza nibyo baho uko basi nk'ubuzima bwaje nk'ubumbaye mana abantu no harabangatiwe nk'ubuzima ubaye mu kweri ukaba utekereje nk'uko mana ishimwe ntibamenya ko ari cyo gikomeye naho ya nacyo kibintu
Ikintu umva uhanura abagabo bo muri rusangi bafise yo ngeso kandi bafise n'abagore babo oni cyahe.
Man, jese zinje no bano andi moto sindigito gusiongeso sinzida nk'ubugasanga we je na mana bibonye ugasanga nk'ubu nk'umugabo yataye umugore muhi munzu. Je nk'ubu byarambaye sindakuvuga izina yihangane kandi utekane gusa nk'ubu ugasanga mugabo ataye umugore we mu rugo urumva akaza bwe rero je n'ukuri ndagukunda umugore wa gatanga kubwiye amakosa y'umugore wiwe ibi byose akaye mwomeka akavuga ati urya igituma namukunda shaka wewe nibi 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 akamuta kwa amakosa we urumva kumbe yishakira konona umwana w'abandi gusa wewe ubonye umwana yisize biboneye umwana yisukishije ibone umwana yiyambise ntuzigarama ziwe mubonye asa neza umugore wawe nawe hari wamufutanije yafutanye uca umusiga ngaho uje kurondera abantu bifashe neza akanamuhonga n'amahera umva bameze neza abagabo akanamuhonga n'amahera uwo mukobwa umugore yabuze isabuni umugore yabuze n'utwo tuvuta two kwisiga mugakaza kuyahonga umwana w'abandi kugira ngo gusa amwonona mwikire kazoza iyo ngeso siyo
Yes, ikumva no gushimira cyane ndetse no kuri debate ndavuga ko nanjye byarigeze gushika ku mugenzi wanje ariko kugira mariage fashe ku nguvu umwana w'imyaka 13 nawe yindi bafungiwe mu mpimba ariko ndagaruka nkibaza akesha ari game show kuba biva kubana babigeme ariko bashobora gutuma bafatwa ku nguvu abandi bakava ku nyambaro kuko ari inyambaro umwigeme ashobora kwambara umugabo ikamushitura umva shatse umuntu abigeme nabo bantu biki abana cyane cyane aba bana bato batuba kicaruka bakiriko baravuga
abana gahomera bunu nkuri dogeba bimba batse kuko duhora mbona ndese gana bari muzu ngufi mu buzima kandi so vuba ngo kwitombera mugasi shobora kuyambara n'ibyo byo za murahena kuko abantu babandi mu batirimutse ingo z'abandi muzihenure ibyo si byiza Murondo ngene mwitwara mitwara neza nk'abakobwa batekanye kandi batuje. Ndaje harimo abantu bashaka kuvuga kuvyumva nabi bivanye n'ingene babaye. Sivyo? Ushaka kuvyumva nabi. Ariko prema aya bagarike kwetse.
Numva ro gushimira sana. Akaje mbumva ubwire FTV kandi umwihangane kuvya babaye ko byabaye ko kera nakahe urangeza akajya mu mvo ubwira abakunzi ba filime ndundi abasanzwe batwikina kuri televiziyo yacu nakahe
basha nkuri ku mana ndakunda filime ndundi mu byumvi kandi rero muheza gigwe mukurikirane iki kiganiro mu ki abantu bose bakibone kigire kibe n'inyigisho kuri mwebwe muheza gigwe cyane
Eh katugushimire dusubira gwose mu kwandika kiana ku televiziyo yacu duba dutangimanura gusa ku bantu babagabo bifatana nabi abantu babagabo bati hagaciro abantu babagabo baho kagufata ku nguvu abana babigeme
hagaciro abagore babo
mu nzu mubihagarike nacyo bimaze tuna bigina chama mara bihagariki na kamaro ka tuba kunda cyane ishobe cyane ha Astravista ja bless ciao ciao.